Manene na manenegazi, welcome to Tea Africa. Thank you so much for stopping by. So, namhlanje sizodiscussa indaba yaka dlamoga. I-episode ya today. So, kwi-episode ya today sibona umama kaThando uye kadlamoga uyokhuluma ngendaba ya Thando. So, umama kaThando ufila ngathi uThando akaphathekile kahle kadlamoga. She feels like she's being abused and she's lost so much weight. Kanti futhi akazizwa kahle ngathi uyagula. So uyakhaba usiyacela ukhuluma nobaba Dlamuka regarding that. Ubaba Dlamuka uthi uThando akukho umuntu omabusayo because usiyacela akase amshaye. And then another thing that was discussed is that ubaba Dlamuka uyofila kanjani if uThando if uThando angathi ufuna ukushaya umoya. Ubaba Dlamuka uthi if uThando ashaya umoya nenkomo zakhe kumele zishaye umoya. And umama kaThando washo wathi phela uThando akazalanga akazange ukuzogana uMr Dlamuka uze kusiyacela, kodwa usiyacela uhlala ngekho ngaso sonke isikhathi. So ufila ngathi uThando akabuye ekhaya. Ubaba Dlamuka uthi if uThando ahamba nenkomo zakhe kumele zibuye kwakhe. So baye bakhuluma baze bafika endabeni yokuthi uThando wafika kaDlamuka ayintombi nto. So ubaba kaSiyacela uyabonakala ukuthi ungathi akavumelani nalento leyo ngoba uthi yena wayekuphi lapho, yena wazi laphi. But then basibonisa iclip ye ebonisayo ukuthi ubaba kaSiyacela uye owathumela bo-anti bakaSiyacela ukuthi bahlole uThando ukuthi ngabe vele uyintombi nto before azokhipha inkomo kamama. So in that case ngiyabonisa ukuthi bekangeke ayikhiphe inkomo kamama if uThando bekangeyona intombi nto. But then ke sibonile ukuthi vele uThando wayeyintombi mayefika kwaDlamuka. Kodwa ubaba kaSiyacela uphinde waqinisekisa ukuthi if umfazi eke wathelwa ngenyongo ukusho ukuthi akasayi indawo uyowuphelela lapho kulelo khaya lelo. So indawo yakhona ibe njalo, kodwa uThando yena naye uke wabizwa ukuthi naye azosikhulumela kwisiqephu sa-today ukuthi uzizwa kanjani kaDlamuka. But then uThando wabonisile nama-emotions wakhe, washo ukuthi yena into engamphathi kahle ukuthi uSiyacela uhlala ngekho. And then the second thing is that uSiyacela uyamphika umuntu the second girlfriend. Uyamphika makambuza njalo uhlezi amphika, okusho ukuthi umenze isilima. So uThando yena into athi ayimphathi kahle uThando. And then baphumile banomamakhe just to have a bonding session le endlini kaThando. Mabefika mama kaThando explain to uThando, okay, she first told uThando ukuthi if uThando afila ngathi akasakhona it's fine angabuye ekhaya, it's not like bamvalele or something, but angabuye ekhaya, they will just welcome her with both hands. So and then they even discussed in that ukuthi babe ne chat mama kaThando and Mr Dlamuka, and Mr Dlamuka washo ukuthi if uThando wants to go, then inkomo zakhe kumele zibuye. But uThando who shaye phansi ngunyawo washo ukuthi akuna inkomo abazozithola kwaDlamuka. If they want their cows, they should bring back her virginity. So bekushubile impela today because noThando naye ushilo wathi if uSiyacela angatshintshi indlela zakhe, yena akaziboni ukuthi bangahle baqhubeke. So sibafisela inhlanhla ke guys, but I think that's all that happened today. However, if there's something that I forgot, you are free to comment go comment section ungitshele ukuthi wena uzizwa kanjani if buwuthando buzokwenza kanjani, if babudlamuka buzoyenza kanjani. Thank you so much guys for watching. Please like, comment, subscribe and share this video. Thank you so much guys. We'll meet again with next episode, which is going to be next week. the very same day and same time. Thank you.